abantu wano amazzi twalinga tulina amazzi naye mwasanze abaana abatambula nga bagenda wa ku nnyanzi ku kima ki mazzi wano ekidomola lukumi mu Buganda ekidomola lukumi kati ng'otandika okumbuuza ebyo mbu kiki ekikutanudde wano weewaffe nze ndi Muganda.